Nanjengoko eli libhiyozela usuku lootata ngomso sibenendyweba yokuncokola notata ogcine abantwana bakhe emva kokusweleka komama wabo kwiminyaka engaphaya kweshumi egqithileyo. Umnumzana Lunga Nzuzo wakwaBhele ngaphandle kwaseQonce, eMpuma Koloni uncoma abantwana bakhe ngokulandela imiqathango yakhe engumntu ongutata enjalo.
Umnumzana Lunga Nzuzo yindlezana kubantwana bakhe ababini. Ube into yonke esiwevuka nabo koko kwasweleka umama wabo ngo-2010.
Wena 80 lena ke lona ungumfana ngoku gogo. Lona uyintombi ena 6 ngelaxesha. Bekunzima kakhulu. Bamba kubenzima kakhulu kunye andiphangeli. Ndaba nemoto. There's a disability grant. Uba disability grant bendingenayo ngekunzima kakhulu.
Ndiyabulela ngayo into asenzela yona. Happy Father's Day.
Happy mntana.
Happy.
Nangona umnumzana Nzuzo onwabile nabantwana bakhe, kodwa inye into emhluphayo yeyokuba omnye wabo okokoko waphumelela ibanga leshumi ngebhatshela ngo-2021 azibuyi impendulo zezicelo awazifaka kumaziko emfundo enomsila iidyunivesithi ukutsho. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaBhele eQonce.